Sonia, the writing day is apart. If what you write, what do you have to be? Okay, no, it's fine.
Wasting it all. King is here, King is here, you're alive inside of me. The King is here, the King is here, love will never, ever leave. The King is here, you're alive inside of me. The King is here, the King is here, love will never, ever leave. We worship and we praise. We lift your holy name, we rejoice, for our King is here. We're living to proclaim, you've opened heaven's gates, we rejoice, for our King is here. You are here, you are here. Come in power and majesty, God, you are here, you are here. Every heart has been set free. We worship and we praise, we lift your holy name, we rejoice for our King.
You are here, the King is here.
surrender to you, we'll never be the same. Cause you are here. We're alive to praise you, give our glory to you. We'll never be the same. Cause you are here. We are captured by you, surrender to you. We'll never be the same. Cause you are here. We're alive to praise you, give our glory to you. We'll never be the same. Cause you are here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. The King is here. The King is here. Hallelujah. God, you're here. The King is here. The King is here.
I yield
Spirit, rest in this place. Teach us how to be one with you. Holy Spirit, come. Holy Spirit, rest in this place. Teach us how to be one with you. I yield my heart to you. I yield my heart to you. I yield my heart to you. You're my king. I yield my heart. Something we've never experienced before.
Ha tout ça son qui va ou assurer le fait du potivou va bien rappeler la haou la communa à pas de bon qui tout ça qui la bouée comme ça tu ose la grâce de mon Dieu Amen.
I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. As you can see, we are mixed here. I'll try to call speech. Ngiyanibingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. And now we are going to sing a song for usually in our church, we have our songs that we like. Also, Ms. Bega is also having his song, which is in our hymns 81. So please will bear with us if you don't know the song. The song is in our hymns, number 81. I don't know whether you have the hymns. We are only going to sing that one, then afterwards we are going to sing a song that we know. Okay. Let's start with the song. Hymn 81. Oh, yeah, Alonzulu, yes, Imanga, Oeza, Alice, Umsha, Banese, Paga, Paga, Enzulu. Lenzolo yesima ogathe kunya oweza ebantwe ne ogu Arise isa wabona wabolo dolo keluve la sonene eme efomlo yo ke de maitreni naba wase kwa empesa ne ego male ngale so ata Ati lago lo elonke tazula e mang waba gu mangale so ugo zala wa ke wapi la wafonde sangogo alisayo gumanga waba au mangale ale o nga Lezola ake wafa wangogo fa guaba sesiste manga ngega gugundu yeagwe lobo bonzo Logo lo tandola kwenalo sebenzewa ke onge enagukonda abak Ola ayona danam taba na bukwe jamau dunyeko sego se epagateni. Amen. Let us pray. Kusekuseni Nkulunkulu wethu oyingcwele. Kusekuseni Thixo odume ngokulunga. Silapha baba wethu oyingcwele. Silapha sonini nanini. Nanku Nkosi umndeni wakakubheka Nkulunkulu wethu oyingcwele. Siubeka Nkosi phambi kobuso bakho Nkulunkulu wethu oyingcwele. Yehla Nkulunkulu wethu ezulwini lesithathu. Wehlele zansi Nkulunkulu wethu oyingcwele. Sibona inkazimulo yakho naphakathi kwaleli hall Nkulunkulu wethu oyingcwele. Thixo namandla amakhulu sithi babona amandla wonke nansi inkonzo. Kaswazi Nkulunkulu wethu ongcwele izoqala babona amandla wonke. Sicela Nkosi ubukhona bakho Nkulunkulu wethu oyingcwele. Qinisa Nkosi umndeni babona amandla wonke. Lempi akusiyone yabo kodwa ingo yakho Jehova. Phinde kuba nabo Nkosi bangasabi babona amandla wonke. Kunye Nkosi esibacelela kona ukuthi bahlale endlini kaJehova babuke ithempeli likaJehova. Nkulunkulu wethu oyingcwele namanje ke babona amandla ezilimini zethu Nkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi konke sizokwenza babona amandla wonke sikwenze Nkosi sihlangene nawe egameni nasegazini leNkosi yethu Jesu Kristu. Manje naphakade. Amen.
Thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our temptation and lead us not into trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, thy
isiphephelo sethu esizukulwaneni ngesizukulwane ungakaveli izintaba ungakawenzi umhlaba nezwe kuthi kusukela phakade kuze kube phakade wena Nkulunkulu ukhona uyambusela umuntu othulini uthi buyani bantu bami babantu ngokuba iminyalo eyinkulungwane emehlweni akho injenge zolo selidlulile nangomlindo ebusuku uyabamukisa njengesikhukhula banjengobuthongo ekseni banjengotshani obuhlumayo ekseni buyakhahlela buhlume kusihlwa bunqunywe bubune ngokuba siyaqedwa into kuthelo yakho nangolaka lwakho siyabhubha ubekile amacala ethu phambi kwakho izono zethu ezifihliweyo ekukhanyeni kobuso bakho
Ngokuba izinsuku zethu ziyadlula ngentukuthelo yakho. Siyafeza iminyaka yethu njengephefu. Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engamashumi ayisikhombisa. Kuthi uma ziningi zibe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Nokho ukuvama kwazo kungukuhlupheka nelize. Ngokuba zidlula masinyane, thina siyandiza, simuke. Makubusisa ukufunda kwezilenkosi manje kuze kube phakade. Amen. Siyakudumisa Thixo.
Siyakudumisa Thixo, siyavuma ukuba ungu Yehova, umhlaba uphethe sha wena uyise ngona phakade. Zonke zimemeza kuwe, zulu nawo wonke amandla kulo ekhenesirafine zemena zimemeza kuwe. Uyingcwele Jehova Thixo wemikhosi, izuluzele kwanomhlama ubukhulu bobungcwalisa bakho. Umkhosi wabaphostile yakudumisa, yamakholwa amahle abaprofethi yakudumisa. Umkhosi odumileyo wabafele wena yakudumisa, erhemente engcwele kulo lonke lizwe yakuvuma. Oyise obukulobo ngena aliso onyana wakhe enye otumileyo yenenegwane muya oyengcwele omonwabisi ongumngani wobungcwalisa wena Kristu wenu ngonyano ngonaphakade oyihlo uthindisa abantu akwasitela esezalo sentombi uthe ukhalibo kufa wavulela bonke abakholwayo ukukumngani bezulu wenu uhleli ngasekunene ngoThixo ebungcwaliseni boyihlo. Siyakholwa ukuba woza ube ngumkhebi wethu. Siyakuthanda zakho ozazi lakho elinqabileyo enze mabangcwele bakho ebungcalise ni obungu naphakade osindisa bantu wakho othamsanqelise efa lakho baphathu baphakamise kode kobe ngonaphakade se emehla ngemihla se kwenza mkholo wena sihlala sibhedesha igama lakho kude kobe ngonaphakade esengcede nkosi usilondoloze ngale mini singabi nasono nkosi zisiphathe ngetaho siphathe ngetaho nkosi taho lihle phezu kwethu njengokuba ithe balethu likuwe nkosi ndithembewe mande ngaze ndedaniswe nkosi ndithembe wena ma andingase ndedaniswe.
Singena ke kwisigaba sesibili seyikhulume. Ngicela ozosifundela umlando wakhe. I call upon a person who's going to read the obituary to come forward.
Thank you. Amaswazi Kubheka, wazala ngomhla ka 17 November 1962, uMnumzane Wilson Boy noThembi Virginia Kubheka, uMankwanyana ongasekho, ezalelwa eKing Edward Hospital. Waqala isikole eQondokuhle, Manzolwandle, waphothula uMatric eShaka High School. Waqhubekela eSwinton Technical College, enza i-secretarial course, wasebenza olundi eyiclerk. Waphindela esikoleni eseyofundela i-nursing e-Edendale Hospital. Waphothula waba i-professional nurse, waqhubeka wenza i-midwifery khona. Wasebenza eKing Edward Hospital as a professional nurse, wayosebenza eGoli, a moonlighter eLinsfield Park Hospital. Waphindela esikoleni wayokwenza iBachelor of Science, Master of Business Administration e-University of Natal. Wabuya eThekwini ngo-1995 esezoqala eLancet Laboratory as a nursing service manager. 1995 to July 2020, kuthe August 2020 waqala eGlobal Laboratory as Head of Training Department, lapho efike khona ukufa. Uqine wagula walaliswa eKingsway Hospital, lapho kumanele khona ngomhla ka 15 January 2021. Ushiye emhlabeni ubaba wakhe, umfowabo uVusi, nendodakazi ekuphela kwayo uZandile, nabazukulu ababili, Olwethu noKonke. Lala uphumule Swazi elihle, sohlala sikukhumbula ngobuqotho, uthando lomndeni nezimfundiso zakho namagalelo akho empilweni. Khathithi Masobota, owasobotela indlubu nokhazi. Makhunga, owakhungela izimbila emgedeni zaphuma zingenamsili.
Thume. No.
I'll call upon a person who's going to talk a speech about the neighbors. Nkosi family. Nkosi family, can you come forward? Ozo kulmela omakhelwane, ngicela eze ngaphambili.
Now I'm
Makhani is going to speak on behalf of the family.
Ngicela ukunibingelela egameni elihle lomfula uJesu Kristu. Amen. Okhulumayo unomkhosi Sikhakhane oMakubheka. Sishayekile Nkosi yami, singamakhathide. Sishayeke kakhulu. Kungasiqaleki ukushayeka. Engathi uJanuwari lo uyasithanda. Noma uNkulunkulu uyasikhumbula uma kuJanuwari. Singembaleke ezinye izinto ebezenzeka, kodwa ke namanje samdumisa sithi uyinkosi noma kunje. Ngizobingelela ke abasingathile namhlanje kulesikhathi esinzima kangaka. Siyazi ukuthi abantu noma angathi abantu siyasaba, kube kufanele kube njalo. Kodwa bakhona abazidelile, babakhona. Bese ngibingelela umndeni wamaSwazi nawo awuphelele ngenxa yokuthi abaningi bethu bashayekile. Akubange kusaba lula ukuthi bese behamba indlela ende kangaka ukuze bafinyelele la. USwazi ke besimbiza kanjalo sithi uSwazi, kahle kahle uzamaSwazi, intombi zamaSwazi. Umkhulu wathi naye Mqamba, wamqamba kanjalo wathi intombi zamaSwazi. USwazi ke bebebabili nje njengoba i-obituary sishilo, bebebabili nje qha kumama uMankonyane kanye nobaba uBhoyi. USwazi ubaba uBhoyi ebezalwa umkhulu, umkhulu Bholomane. Omkhulu ke babebaningi bona kubo, ngoba kwakukhona no-anti, sesisele no-anti nje oyedwa, u-anti Matumi. Bese kuba ubaba ke utata uyena abantu esisele nababadala. Kimina ke uSwazi udadewethu. Sikhule kahle ke thina, noma sikhuliswe kahle, ngoba bebethi mangabe kukhona izifo, umndeni wakithi useGoli, omunye useNewcastle, bese kubakhona seMnambithi, bese kubakhona la eThekwini. Sibancane noSwazi lokuthi makuvela izifo abazali bethu bahambe nathi, noma kunemsebenzi abazali bahambe nathi, benzela ukuthi sisazane, ngoba phela singabantwana bomndeni owodwa. Uma ngikhuluma njengalokho ngikhumbula siseDanawosi, angisakhumbula uma kwakuwumngcwabo noma kwakuwumsebenzi, la sasihlangane sonke kusekhona omama. Sasino-anti u-anti Victoria ongasekho, esasithi uma ngabe kuhlangene avela sithatha sivale ekamereni, ahlalani la sixoxe indaba abakhona umakoti omabeni bazosebenza. Kuthi kusenjalo qhamuka uMankonyane, qhamuke sethetha, kwakuyisikhwishikhwishi makaSwazi, aqhamuke sethetha, weSwazi phuma lapho, mina ngihle nawe eThekwini ngoba ngizela ukuthi uzongisiza la. Phuma uSwazi, maka wasuka uSwazi siyasukuma sonke, ngoba siyabona ukuthi ubhekise kuSwazi kodwa usho ukuthi sonke njengengane. Indlela-ke esikhule ngayo, sihlangene ngayo, singamadodakazi akaKubheka. Kubuhlungu-ke namhlanje uma kuhamba uSwazi. USwazi ubehamba ezinyathelweni zama wakhe. Akukho la ebengayikhona uma ngabe kukhona okwenzekile. Ngikhumbule nje ngishonele udadewethu ayengilama. Ngashaya ucingo sathi, Swazi, anti Matu uphuthumane eMnambithi. Labo dokotela la esibhedlela sisabeza ukuthi bathini. Nina mhlambe ngoba niwonesi nizofike nize leyo ngisho abayikhulumayo. Basuka ngempela uSwazi no-anti Matu. Bathi bengakafiki naseMnambithi wahamba udadewethu. Baqhubeka, bafike bahlala lonke iviki ngendlela uSwazi akade esupportive ngakhona. Akasho ngithe ngiphindele emuva, ngiphindele emsebenzini, kodwa wahlala lo viki kwaze wafika usuku lomngcwabo. So yonke into ebiyenzeka kaKubheka, uSwazi wathi take over kuma wakhe, ube attenda yonke indawo. Indlela ke leyo esasikhulise ngayo. USwazi ke was very cautious ngempilo. Uyazi impela isikhathi somuntu, angisho kanje isikhathi somuntu. Uswazi was very cautious. Ukudla kudlayo. Bekubheka uswazi. Itiya liphuza bengaphuzi noma iliphi itiya. Bene special tea asiphuzayo. In njengoba nje kubhoke le COVID beyafona emnambithi athi nomkhosi eucalyptus niqondisele emakhoneni wonke indlu indlu inuke nje yona njengoba ngisho ngithi be very cautious kodwa ke njengoba ngisho ngithi icebo likaNkulunkulu lingevinjwe uswazi communicated noThixo wakhe kwavuma ukuthi manje sokuyisikhathi yiko nathi singamaswazi nje sesivumile uma ngabe nibheka kahle sinazi inyembezi kodwa akusesizo leziya yes usikhohlisile uswazi most of the people bangena esibhedlela kuthiwe 2-3 days bese kuthiwa kasekho uswazi uhlalile esibhedlela laze labuya ithemba sathi hhayi side lesikhathi sesihlalile sesinehope yokuthi uzolulama kanti isikhathi sakhe sesifikile so thina esikholwaye sizayisikholwa ukuthi umuntu uhamba ngoba sekufike isikhathi sakhe yiko ngithi akayiguqule eyethu intando ifaniswe naye yakhe sivume ukuthi bese kufika isikhathi sakhe ibanga lakhe bese lihambile emhlabeni ngibuye ke ngize kubaba ngiyazi ukuthi ubaba uswazi bese kuyiphila yakhe kodwa uNkulunkulu ke uzolenza icebo vusi angimboni oselekhaya ubaba udinga ukunakekelwa za ubaba udinga ukunakekelwa so ngiyanicela maswazi ngiyanicela amakhathide nithi take over la beku uswazi obephethe khona lo kade kwenzwa uswazi kubaba ngicela nani nikwenze ngiyazi ukuthi khona uAunty la eduze kwena eThekwini she's just a phone call away uma khona okunixakayo niyofona nimthinte anilekelela ngidikthi nilekeleleke khona sengiphetha nje ke ngicela ukunibonga nonke ngibongela abakakubheka nginibonge nonke enibe khona sizame ngazo zonke indlela ukuthi senze ama-precautions ukuthi kungabikho ozothi nga-infecteka emngcwabeni wakakubheka siyathemba sizame ngayo yonke indlela siyacela uThixo ukuthi asisize kungabi khona noyedwa okuyokwenzeka ukuthi aphume infectekile namhlanje sibonga nje ukuba khona kwenu leso sibindi senu ukuthi nibe khona nizosisapotha bese ngigcina ke ngayo uswazi oh intokazi le ebihambela phezulu emile ebe kahle umntakababa egqoka kahle ezithandayo uyazi ngithe uma ngingena la ekhaya senginesikhashana I think mhlambe ngino-6 months ngagcina la eThekwini ngifika ngibona usofa kwaswazi orawundayo ngithi hhayi kodwa mani uswazi ube ne-choice ngingena ekhishini ngeke ngathi kula bantwana ngibafica ekhishini ngathi uyazi sila ngafica uswazi ebeka amanzi etiye ngebhodwe hawu uswazi igedlela nje liwu-R100 wathi hhayi akusilo lele engilifunayo ngiyalazi engilifunayo ngiyolithenga igedlela mase ngikhona ukuthenga lele engilifunayo lethwazi uswazi uma ngabe egqokile bowumbona uswazi ukuthi loku akugqokile kuyinto yemali lethwazi uswazi so nje ubeyileyo nto kodwa-ke isikhathi sakhe sifikile akukho esingakusho ngithi-ke kuyena hamba kahle swazi hamba kahle khathide hamba kahle makhunga hamba kahle mbendelebovu kuthiwa kakubheka kuvalwa ngeminyango kodwa kuvalwa ngamakhanda amadoda uhambe kahle asifuni ukukuphathisa imilayezo siyazi baningi asebengale siyathemba ukuthi okhathide bazokwamukela ngezandla ezivulekile ngoba isikhathi sakho sokuthi uyohlangana nabo bese sifikile ngokwenjwayelo ke sasiyaye sithi uma sivelele into enje kube nomhlabeleli esiwuculayo bese sizungeza isihlalo sobukhosi kodwa ke ngenxa yesimo asikwazi ukwenza lokho kodwa ngizocela nje ukuthi ngithi ngihlala phansi bese lihlabelela lelo culo so hlabelela so hlabelela so hlabelela uhosa
Supposed to block. I don't know what are we going to do, but let's carry on. Let me call upon Mrs. Lapa, behalf of the
Apostles. Ngiyabingelela ibandla egameni la Nkosi yethu Jesu Kristu. Uthulisile mina ngwakankwanyana ngizokhuluma ngoSwazi uSwazi usisi wami ngoba sikhula sasingakaze sifundise ukuthi kukhona umzala ukuthi uSwazi is my cousin ngeke ngisho uma ngikhuluma isiNgisi ngoba ngazi ukuthi ezulwini akukho lokho uSwazi usifundise izinto ezinhle kakhulu ikakhulukazi nje usifundise ngebudget uSwazi bese mangabe wenza isikweletu akubuza ukuthi ubungeke yini ukuyeke lokho ukuze ukwazi kwenza lokho njengosisi wami ebengazi ukuthi whatever happens to me my kids will run to her. Bengazi ukuthi uma kwenzeka into kumina zothi bayidideke ingane zami but uSwazi will be there. Ngibuhlungu kakhulu kodwa ke intando kaNkulunkulu awukwazi ukuyijikisa. Ngizothula le kahle Swazi. Ulale kahle mhlobo wami. Ngizokukhumbula uma usuthi mangithi Swazi ubungakwenzi ngani ukuthi ngoba uzohola athi mhlobo wami anginawo ngisho upe ngizokukhumbula kakhulu ngiyabonga
okay let me call upon Lo Isti, on behalf of the workers, could you please come forward?
Good day, everybody. I stand before you not only as a loving friend, I stand before you representing so many people in the medical profession, so many medical nurses, so many doctors who cannot be here and are devastated by her loss. But not only devastated by her loss, the fact that they can't give her the send-off that they feel she deserves. So for all those people, I represent Interbeni Hospital, St. Augustine's Hospital, Hillcrest Hospital, Isipingo, and I'm sure very many more. I represent Lancet Laboratories and Newburgh Global Laboratories. To these people, because I know they're watching, I just want to send you love, hope, light, and support. And let's treasure the memories and let's count the blessings for this, the fact that we had this beautiful, precious lady in our life. From my side, she wasn't just a friend. She was my confidant. She was my go-to person. She was my shopping buddy. The day I met her, we just instantly clicked. And we knew we'd be friends for life. In fact, it was quite a funny story because one of the things that I really love about Swazi was her sense of humor. And when we first met, she used to call me Eve. And the one day I said to her, Swazi, who is Eve? She said, Laurie, don't you know about Madam and Eve? But you, Eve, and I'm Madam. I love, she always made me laugh. And yeah, she always had my back no matter what. I first met her 30 years ago at Interbeni, okay. She later, about 5 years later, joined Lancet, where she started as a registered nurse doing phlebotomy duties, as well as diagnostic tests for our pathologists. It wasn't long before she was a charge sister, and then she became a regional nursing manager. She worked very closely with myself and with Priscilla Abai, and I know Pris. She loved you, girl. I know you're struggling because you're not here, okay? And also the phlebotomy students. Some of them are all around the world. Some of them are in South Africa. Some of them are still students. But this lady set a legacy. She developed and grew people. She was very instrumental in the foundation of the phlebotomy course. She was one of the first phlebotomy instructors. And you know, the thing is, she was a woman of integrity and a woman of standards. And she never, ever compromised standards, ever. And the thing that I'm the most proud of from a medical point of view is that she not only taught it, but she acted it, she lived on it. She also did so much for this COVID-19 in training people how to do the technique and the swabbing. And the sad thing is that this very dreadful disease is what took her, okay? From my side, family, Sabahle, you guys were her laugh, her laugh. Your two precious children and all the family. I would like to send you lots of love. And Swaz, don't worry, my girl. I'll check on them and check for you because you would have done it for me. I also would like to just talk about Pinky. Pinks, she loved you. You were always there for her. And I think you were always there for her as well. From my side, girl, my Susie, you took a huge part of my heart with you. And I don't know if my life will be the same without you. I will miss you terribly and I will love you till we meet again. But rest well, you deserve it. You're in a better place, and we've all got a very precious, precious guardian angel looking down on us. This lady was a dynamic woman. She was classy. She was a strong, independent woman. And let me tell you, she never ever took nonsense either. She always used to say to me, don't put up with people's nonsense. So she was strong. Thank you for giving me this opportunity. And from my side, girl, I love you. I'm going to miss you. And I will see you. I know I will. And God bless. And thank you for loving me back. And thank you for being the most awesome friend I could ever have asked for. And God bless. Rest well, my babe. My little Susie.
There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need.
God uses good people to do great things. We are here today to say a final thank you, Ms. K, for being a great woman who used your life to serve us all. We would not be standing here today, nor where we stand every day, had you not chosen us. For that, we owe you to succeed. We will miss how you stood up against inequality and bullying. Instead, you fought tooth and nail. Sizokhumbula uma usuthi ubanothi ibanjalo nje, ubanothi ibanjalo. Or you'd say uso and so une element yokukhotheni nje, yokuba ukuzenza ukleva nje. Angithokozeli lamonti. And then we'd laugh about it. Woolworths doesn't know it yet, but their profits are gonna decline. Ubuthenga o trainery or witchery isn't just ngazazi thina ko Woolworths. A lady with true class, but ungayiphakamisanga. In Miss K's office, you would find security, a manager, a cleaner. That's how great she was. Oh, imfundiso zakho, when you used to tell us that the graph must go up. If your mother was a clerk, iba uthisha. If uma wakho was a kitchen maid, become that clerk. Usifundise kakhulu. Zandile, Uswazi might have birthed you as an only child, but through us, ukulethele inqwaba yodade wenu nabafo wenu. So take comfort in that. And as her children, we saw that all of us couldn't be here because of COVID-19 regulations, and we put a video together where we all got to say a little bit something about her so that we could say goodbye. Thank you.
Thank you for everything that you have done for me. I am what I am today because of you. Forever in my heart. I love you always.
Katip. Thank you for the instrumental role. But the quote, I'm truly thankful. Rest of me. Forever.
Say for a person who has done so much for so many people. But what I'm going to say about Ms. K is that she was a dreadful human being with such a big heart. She was a lot of things to us and as a student. She was not just our trainer, she was our leader, she was our mother. I promise to make sure that your legacy lives forever.
For teaching us how to be human and for teaching us how to carry ourselves professionally. All the memories that we achieve together and the moments that we spend together will forever be treasured in my heart. Thank you for that. I'm so much of a pleasure. The problem is what am I and your sister.
That whatever you missed out, we answer sheets, Uswazi uzokubhalela. Each and every point you want to refund the class team, abubhalele, whatever, ukhohliwe uyibhala. And the next time, mangabe senizobhala i-test, ukwazi ukuthi usebenzise ama answer sheets from the previous test to study because they literally had every answer you would need. And that was very special, that was different. Asikazi sifundiswe kanjalo. Siyabonga kakhulu Uswazi. For everything, for shaping up our future, is for Uswazi all the time.
I'm grateful that our paths crossed. I'm grateful that I've got the chance to experience you. Thank you for giving me the opportunity to be something.
I'm condolences to the Ubega family. I wouldn't be where I am in life if it wasn't for my transplant. From the bottom of my heart, I want to say thank you. But for now, I hope you're going to be able to do it.
Patron Swazi, thank you for sharing your life with us. Thank you for showing us that it's possible, and if anybody else can do it, we can do it twice as much. Lala Makolo Katedra Mashobane, we are surely going to miss you.
There's just so much that could be said. She was like a mother to us all. We lost out on a great human being. May her soul rest in power.
So hard to believe that you are gone, but you have touched so many lives and changed so many lives. Your kindness is never forgotten. Your doors were always open during our difficulties, and always giving us great advice. We begin to be banned to end the moment and time to change. So rest in peace, heaven escape and nature, God bless you. Dear Swazi, thank you for showing me all the love that you did. Thank you for believing in me and where I am today because of you. I'm going to miss you so much. Thank you so much.
Family, I send my heartfelt condolences and may her soul rest in peace.
Call upon who's going to speak on behalf of the friends, but there is no name here in the program.
Ula igama lakhe siphephelo sa zi umfeli wam lapho la phehleli khona kunesimanga Kunenjabula igama lakhe lisiphephelisa ngiyamazi umfeli wami. Ngiyacula ngoba ngiyazi umngane wami bakuthanda ukucula beyibhimbi njengoba nami ngiyibhimbi kodwa besike sicule nje na I'm standing here to speak on behalf of friends. My name is Londiwe. I am quite aware that Swazi had so many friends. She had so many best friends. I think they chose me because I have the longest service. It doesn't mean I'm better than other friends. I have known Swazi since we were in primary school. Then we were just a group of friends, primary school, standard 5 to standard 6. Then when we got to high school, it's when we became really friends. Lapho usucheka nama qualities ke owafunayo kumuntu ukuthi for her to be my friend she should bear this and this and that. Then we became friends. We were friends even before Zandile was conceived. I remember as she worried. It was 1977 when she conceived Zandile. She saba ukuthi Nkosi yami. She was very young, we were both very young. Sisaba Nkosi yami nami ngisabe ekhaya ukuthi kushuthi nje kusaze a pregnant, kushuthi nami kushuthi kushukuthi. Sisaba usazi uanti nami ngisaba abazali bami ukuthi kuzothi bani. But I think that was all for a reason uma sengibuka izinto namhlanje. And ukuba khona kwaZandile so early azange kube obstacle kwijeni kaSwazi. USwazi ke had so many friends. Yikho ngithi she had so many best friends. To count a few, wherever she goes, she will make a friend. Pinky is one of the best friends. Lori, I know you. You are her best friend. Nonhlanhla in Joburg, her best friend. Ntomfuthi, so many. Kero, Tumuza. Ngicabanga ukuthi nayo ifangabe ukhona la ngoba yena she was a friend. She's also my friend because we are friends from high school. Uswazi was not only a friend kumina. She was my sister. Ube usisi wami uSwazi. Ifamily kaSwazi usuke esegugile umuntu ongangikwazi ukungirecognize noma angangazi ukuthi khona umuntu okuthiwa uLondiwe. Ngazi kaSwazi from Dannhauser. Ade ngikhumbuze omunye nje uzodwa engasangiboni ukuthi sasimshadisa ngo-1977. Ngiwumngani kaSwazi. And uSwazi wayizalwa umama wehlakaniphile because umakaSwazi wekala akstadishe as Swazi's friend, because Swazi was just the only daughter. So the moment it discovered ukuthi ngumngani kaSwazi, umaka Swazi became a friend to my mom. So whenever Swazi ehamba mhlambe traveling to maybe Dannhauser uzongicela nami kuma wami sahambe noSwazi siye Dannhauser. Mhlambe noma kuyi Christmas ngalezo ikhathi umaka Swazi ask uma wami ukuthi sihambe. Ngikhumbula nje ukuthi u-Aunt Matungu mazi kudala, I think ngo-1980 esahlala ka-Jay siyodla uChristmas kwakhe. Uswazi was a woman of standard. I think that is the reason I kept her, and maybe it's the reason she kept me too. Kuswazi, I have lost even a confidant njengoba tekusho uLori. You know, i friendship yethu yaqala when we ingane, we saphinde saba womama, saba nabantwana. Uswazi had just uzandile and was leading a very, very busy and committed life. I remember when she was 48 years. Why saying blame? I mean, I have 3 kids. Kodwa uthulele nje ongine ingane eyodwa. Ngithi mina, hawu, mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe wena uthanda ingane eyodwa. Futhi Swazi, you were so busy that ngangacabanga ukuthi fanele ngabe manje unengane. Athi hayi, wayengeve ifuna ingane uSwazi no 48, 47 years. She was leading a very busy and committed life. A hardworking woman. You know, Uswazi loved her family. If I say family, it starts from ubaba wakhe to the extended family. In such a way that Uswazi had to make a very tough decision. And namhlanje ngicabanga ukuthi abantu are questioning that decision that she took at some stage. Kwathi mekushona u-aunt, uSwazi was a breadwinner. She took care of umama wakhe until she died. Uswazi would make sure that whenever she buys grocery for herself, a flat in, she will also buy a grocery for her home, Emlas. So after u-aunty ehambile emhlabeni, she was a bit confused because why kade esethuthenga umuzi ePinetown. Athi yazi nginenkinga la. Yes, ngizohlala ePinetown, but my worry is about ubaba. Ubaba mengithi ngiyabuza ukuthi uzoya yini kohlala nami ePinetown, athi ubaba angeke. And ngeke ngikwazi ukuthi ngimaintain umuzi wami, ngiphinde futhi ngimaintain ekhaya. Yes, sengidecide ukuthini ngizovele ngi-extend ekhaya. That was a tough decision. And uSwazi wakwenza lokho. Ikhaya laSwazi njengoba silibona linjeyana, uSwazi from top to bottom. And hayi manje seli-extendile, ngisho kusawu-4 room. Uswazi sebenza, uSwazi was working for her home. Akazange abe selfish, uSwazi athi ngizele nginozandile, fanele ngenze kanje for uzandile, but wayeyithanda nefamily yakhe, emthanda ubaba wakhe, ebahlanganise bonke. Uswazi khathi esegula, I can't remember the dates, guys. I'm so very much affected. The hospital called me. njengoba adesha khona ushilo ukuthi ene usazi nje bese hlala insuku eyiningi esibhedlele, we all had a hope ukuthi she is improving. Okuwes okwakusenza sibe na that hope is because we were not even allowed to visit. Sasingakwazi nokubona ukuthi ene u-improve kangakanani. So we always had that hope. And we always believed Swazi ukuthi is a fighter. Swazi is a fighter. Ikho ke ngisho ukuthi mhlambe kwase kufika isikhathi sakhe. The hospital called me, but they can't locate uZandile. So one of us should come. Eh, ngabona ukuthi kuyangisinda. Kumanje kwamina ngize because uSwazi. I have an underlying sickness too. That I do not want to expose myself. Ingavele ngaround endlini ngathi kusami ngabuza kunesi ngathi ene are you guys going to protect me if I come there? But we cannot assure you. But all we can tell you is that the hospital is not clean. Then I called to cousin Gaswazi, please try and locate uZandile. The hospital iyamdinga bathi sebefuna ukumfaka ku life support. Ngangiround endlini, imagine ulindele ukuthi umuntu uzophila. Kuvele kuqhamuka i-message sithi usefakwa ku life support. Ngihleli ingane yami, I cried. Zandile wahamba wayesibhedlela. Fortunately nami ngihlala eToti. La uZandile uSwazi bekadelele khona eKingsway. I tried to meet uZandile after siphuma kuSwazi. Iwari yami wazi uZandile ukuthi ene if after esephume lapha how is she going to handle it. But uZandile waba strong, ave muhle Jehova simkhonzayo, because we are prepare abantu abanika amandla. Mina I was worried kuZandile, and uZandile waqhamuka strong ethe sis Londi, I wouldn't advise you to go there. So as it is just as good as dead. Uyabanda uSwazi is like this and this. That is Zandile, but yes, it's Londi. I went back home. I think after 2 hours, I received a message to Swazi is no more. You know, ngahlale dining room, there is my daughter there. Ngoba bebesazi ukuthi ene siclose kangakanani. I cried ingane zami zeza zazongunga zangibrusha thula ma, because ngilahlekelwe umngani, ngilahlekelwe usisi, ngilahlekelwe umuntu engimfonela even midnight, 2 a.m. if ngine problem. uSwazi-ke nje was so supportive. Yikho ngithi and she had so many best friends. Nabanye bangasho same thing ngayo uSwazi. I would call her 2 a.m. ulele. Athe ngilele. Khuluma ubufuna ukuthini. Ngisho leyo nto engiyishoyo. uSwazi uma ekhuluma ngenkinga wayengasho ukuthi sizoyithini. Uzoyithini lenkinga. Wayethi kodwa sizoyithini lenkinga enje. Sizoyithini lenkinga kabani. You know, silahlekelwe nje sonke. Yabona manje whole week bekwenzeka into, ngiyithole ukuthi angifonele uSwazi ngithi awukonja akasekho. Ngiyithole sekuthi angimtshele le nto, ngithole ukuthi uSwazi akasekho. But okungidudize kakhulu uZandile beloku e-checker naye ethi sisilondi u-right. Ngithi hayi ngi-right. Ngase ngamtshela uZandile ngathi yazi Zandile ngiyayishumayeza mina njengoba ngihleli la endlini. Bengeke ngikhale midnight ngikhale. Izolo kuzobathi namhlanje bengeke ngimele ewindini ngibuka umhlaba nje. Ngitshela ukuthi ngeke ngikwazi ukufacea lolu suku namhlanje. Ngiyabonga uNkulunkulu usiphile amandla. uSwazi usebenzile, ikona okungenza kunginika amandla ukuthi ene kahle kahle we not supposed to be crying. Swazi usebenzile nazi ningane, akasebenzelanga thina as friends, akasebenzelanga ifamily kuphela, usebenzele the entire nation. And uSwazi I believe uNkulunkulu benaye kule journey yakhe. Ngangitshela uZandile ebuzi ngithi yazi Zandile sengihlale phansi mina ngayishumayeza. Uswazi njengoba e 17 November, we are same age, mina ngu December 22. So whenever we have our discussions in Uswazi, we'll talk about retirement, we'll talk about what we'll do after retirement. But Uswazi, one day, when Swazi bought EQ5, her previous car, she just told me, "Good, Ene, you know what, Londiwe? I'll just make a record. This is the one in my last car. Gizo iphatha kahle ngendlela ukuthi yona futhi ekuzoba imoto yami yokugugela." Kuthe January last year, Uswazi angitshela ukuthi ungezwa ngabantu mngani. I've bought a new car. Ngiqale ngibe puzzled. Bazi is going to turn 58. She's about to retire. She has committed now to iskole to 7 years. How is she gonna do this? Ngithi uthengile, athi ngithengile, oh, imoto yami leyani ibisino 1, 2, 3, ngithule. Kuhambe kuthi ngo-February, athi ngaso leso sikhathi, mhlawumbe 2 weeks after that, athi, oh, yes, angazi ngithengeleni le moto. Yabo manje, ngisho ngivula igaraji, ngiyayisaba, ngiqale ngiyibuza ukuthi hawu. Usazipho uyithengeleni imoto ngoba futhi uyasaba futhi kwashawa cima dlule lapho. Sikhuluma nge-retirement noSwazi, mese si-retire this is what, mhlawumbe sohamba 61, mhlawumbe sohamba 60, mhlawumbe sohlala kancane kodwa futhi ngeke sihlale. Ukuduka uSwazi, ngiyakushiya uLandset, ha, ngiyakaglobal. Qala umsebenzi omusha futhi manje Swazi, ngiyawushiya uLandset, ngiyaka global mnganami, this, that. Hey, angisazi-ke manje. Uswazi useyashiya futhi kaLandset. I think ka global uno 5-6 months. Angazi how many months ka global. Ngiqonda ukuthi-ke to wind this off, God had plans ngoSwazi. She had to wind impilo yakhe uSwazi because kwakuzofika isikhathi esinjengalesi. Okuningi engize ngikumention nokuthi uZandile abe there when uSwazi eseGoli, it's also God's plan. Le nto engenzeka mhlawumbe ngo-September uZandile engekho, but God made sure that Zandile is there. uZandile nje akanankinga thina le esinayo. Mina nginayo inkinga because uSwazi, the moment ethi no-COVID, she just told me not to come. Go and do some test, mngani wami. I last saw on the 24th of December, a day before Christmas. And ngangizofika ngize kuyena on the 26th. I think that on the 27th, she sent me a message ethi, I tested COVID-19 positive. So don't come. I would advise you to go and do a test because we're here on the 24th. So, okungiduduzayo ke ukuthi singakhala, singenza konke, but kwijeni kaSwazi, uNkulunkulu bekhona. Okunye ngisanda kusho kuZandile ukuthi 2020, uSwazi mesixoxa nje in our discussions, bekathi, you know what, my friend, I do not fear death anymore now. Ngithi, mna, what do you mean? Athi, you know, when I was sick in 2003, hey, Londiwe, ngangize ngisho, ngithi, Nkosi, ungangithathi. I still have always, ekufanele ngimkhulise. UZandile is still young. I still have uma noBaba. But manje, mngani wami, angisana ndaba because even if uNkulunkulu engangithatha baningi ngiyobafica ngale ngithi mno at all ngofica onokuthula obafana aba o anti faith ababale bo anomusa athi nje inqwabe singale ngithi mina how and then uZandile noSwazi noBaba athi nganama wazini I'll be their guardian angel bona ngiyobagada ke bona ngithi now uolonke konke nje fika athi I'll be their guardian angel. Sengivala nje, Zandile, sengishilo ukuthi Swazi beyithanda ifamily, but ubenithanda, futhi and ubengakuhlebi. I think uyakhumbula ngomhla ka-24, sesixoxa nawe noSwazi in front of you. Ngisho ngithi mina, ungakwenza konke, but don't touch my family. Athi Uswazi, ufana nami ke mngani wami. You know, umuntu mefuna ukubona ama true colors am fanele athinte uZandile. Umuntu mefuna ukungibona ukuthi nginjani, akongibuza kobani nobani nobani. Angifundi lutho nezingane zami. So I'm just hoping which is wherever she is, because she's an organized lady. Bevele bengekaveli Uswazi ahambe nje. Usazonibheka sis. Nami futhi usazongibheka. Usazobabheka bonke labantu abathandayo Uswazi. Ngiyabonga.
The time is against us. And now I'm going to speak on behalf of the church. I'm a society steward, and Umkhokheli is not feeling well at home. But what I'm gonna say about Uswazi is a society steward. She was not a regular church girl. She was not a regular church member because of her busy schedule. But when she is present, you'll notice her by her looks. Ngolimla sekasi, ubesleya. That's how I notice her. Uma ekhona esondweni. So she was a loving person, very humble. Futhi wangena lo muntu othi mayise esontweni mhlambe agqame no. Waye nje yonke into yakhe yenzela enza nje kahle. Ekwenza konke futhi okudlula esontweni. Whenever she's at the church, she do everything that we are doing at the church. So she was that kind of a person. So we really lost her. Sorry, Zandile and the family. Sikanye nani ebuhlungwini enikubona. UNkulunkulu siyafisa ukuthi anisingathe ngalesikhathi enikusona anigcine anilondoloze. Siyazi ukuthi ngalesi sikhathi nangendlela ahambe ngayo kubuhlungu. Nakuthina kubuhlungu kakhulu, but uNkulunkulu khona, he is a healer, he is our protector. Uzon protecta nani, anigcine nje, and look after your grandfather. I thank you. It's over to you.
Ngibingelele umphathi wohlelo igosa lasesiphumelele, ngibingelele ama colleagues kaSwazi, ngibingelele omakhelwane, ngibingelele umndeni nezihlobo, ngigcine ngokubingelela uSingaye uSwazi, kwelihle igama lomfelini nomvikeli wethu onguJesu Kristu, amen. Ngenxa yesikhathi sesimosheke kakhulu, kodwa ke elika Jehova icebo belingevinjwe, bekumele izikhulumo zethu zidlulise konke okusenhlizweni zabo ngempilo kaSiswazi, ngoba alikho elinye ithuba ababuye balithole bakhulume ngosiswazi. Namhlanje ifayili kaSwazi iyavalwa la emhlabeni. Konke abekwenza uSwazi kuyaphela namhlanje. It comes to an end. Kodwa emazulwini kuyathatshwa, kuyajatshulwa ngoba manje usesukile emzimbeni, useya emzimbeni kamoya. Sizothola isifundo sethu lapha encwadini yesambulo uchapter 21. Sizofunda nje amavesi amabili ngenxa yesikhathi. Sizofunda uverse 4, sifunde uverse 6. Ofundeka kanje. Izulu elisha nomhlaba omusha azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, ukufa akusiya kuba khona. Athu verse 6, wayesethi kimi, sekwenzekile, ngingu Alpha no Omega, ukuqala nokugcina. Izwi lenkosi yethu leli. Ngicela sivale amehlo sikhuleke. Baba wethu osezulwini nenguyisewe inkosi yethu Jesu Christu, nanti inkosi izwi engizolidlulisa moya engcwele, ngidlulisele emndenini nasesihlobeni. Vala moya engcwele izindlebe zenyama, kodwa moya engcwele uvule izindlebe zikamoya, kuthi inkosi lamazwi engizowadlulisela ayithole indawo ezinhlizweni esidabukileyo. Naba nkosi abasebenze bebesebenza naye moya engcwele, baqinise baba umaphe amandla okuma noma kweselingileyo isimo sinje. Kodwa wena ezwini lakho ungu-Alpha, ungu-Omega, uyisiqalo nesiphetho. Thatha udumo lwengo lakho manje naphakade. Amen. USiswazi uzaliwe ubaba ukubheka nomama ukubheka. Bamthatha emncane bamgona bamusa phambi kwebandla, wabhabhadiswa, wanika uphawu lokuthi usengumntwana kaKristu. Wakhula uSiswazi waba ngumntwana kaSonto Skoli. Wathatha izifundo zakhe eqala emabangeni aphansi waze wafika esigabeni esiphezulu. Wasebenza uSiswazi, wabheka umndeni wakhe, wabheka isihlobo zakhe, wabheka omakhelwane, wabheka nebandla uqobo. Wahamba kahle ngobuqotho ezweni ubaba uNkulunkulu esemnikile ithuba. Kodwa namhlanje sizovala ichapter yempilo kaSiswazi. Namhlanje uSiswazi siyombeka emalibeni, kuzothiwa uthuli othulini, kuzothiwa uJehova obephile, kuzothiwa uJehova uthathile malibonge igama lakhe. Namhlanje sisicelebrate impilo kaSiswazi ngoba namhlanje kuyaphela ngaye ezweni lasemhlabeni, kodwa emazulwini kuyathatshwa, kuyakubatshazwa, kuyajabula, kuyathakaswa ngoba manje uSiswazi usephumile emzimbeni omdala, useya emzimbeni omusha. Athi umshumayeli wesithathu, konke kunesikhathi. Athi khona isikhathi sokuzalwa, athi khona isikhathi sokutshala, athi khona isikhathi sokusiphula. Namhlanje uSiswazi ubuyela othulini, lapho uNkulunkulu mhla emdala amenza ngothuli lomhlaba, waguqa ngamadolo, waphefumulela umoya wakho ingcwele ezimpumulweni zikaSwazi ukuthi abe nokuphila okunaphakade. Izwi-ke namhlanje esilibhekisa emndenini, esilibhekisa kuwena Zandile mntwana kaSiswazi, sithi uJehova kasule izinyembezi kulawo mehlo alilayo. Yena ungu-Alpha, ungu-Omega, ungumqalisi nomphelelisi wazo zonke izinto. Sizothi baba konakelele uthe noma kunje, kodwa uNkulunkulu usekhona. Susa baba ukusola enhlizweni yakho, uthi uma nkosi ubungiphutha uSwazi into ebengiyithanda, ngiyoba ngibuyise yakho ngoba kwenzeke yakho intando. USwazi ukwenzile konke ekuthiwa sikwenze ukuvikela isifo, ube sanitizer, eyigqoka imask. Kodwa kufika isikhathi sokuthi ubaba uNkulunkulu ambizele kuyena. Yilowo nalowo unosuku lakhe ayobizwa ngalo. Athi umthandazo wamaRoma, ngiyazi ukuthi ngiyofa, kodwa ngiyazi ngiyofa nini, ngiyofelaphi. Ubaba uNkulunkulu unamacebo ngeyimpilo zethu. So mndeni wasekhaya, ngifisa ukuthi nje emini sithi uNkulunkulu akaze sule inyembezi emehlweni enu, aniqinise, aniphe amandla okuma yena ungu Alpha, ungu Omega, uyisiqalo nesiphetho sakho konke. Liyavalwa namhlanje ipheji laSwazi, nisosala nento eyodwa, isitifiketi esithi death. Iitifiketi zikaSiswazi akekho ongakwazi ukuyisebenzisa, amathuba emsebenzi awekho. Kodwa akekho ngafika manje emndenini athi awaningiboleka isitifiketi saSwazi ngihambe ngiyovala isikhala sikaSwazi. No, ngeke kwenzeke lokho. Ngoba uSwazi mhla efika wafika efumbathisiwe. Kodwa namhlanje kuyaphela konke, ischapter kaSwazi iyavala. Kodwa ngifisa ukuthi nje emini ngisasesulwe inyembezi emehlweni enu. Usekhona uNkulunkulu, ungu-Alpha, ungu-Omega nesiqalo sazo zonke izinto eziphansi komthunzi welanga. Ngifisa ukuthi nje asisike iphethini kuSiswazi, sihambe kahle ngobuqotho, siyenze intando kababa uNkulunkulu, ngoba isikhathi sokudlala abazalwane siphelile. Siyabona ukuthi umhlaba uyagoqwa manje, isikhathi sokudlala siphelile. Uma ngabe ubungakazani nobaba uNkulunkulu, yisona isikhathi lesi, iyona ichance le ubaba uNkulunkulu akunika yona. Uthi ngokufa kaSiswazi ngayibona iNkosi ihlezi esihlalweni sobukhosi, nawe usukume usithuntuthe, uzivuthulule, uzinikele kuJehova, ngoba uJehova akakubaleli ngeziphambeko zakho. Kodwa uma uzinikela kuyena, uzivuma zonke izono zakho, uyakuthethelela akwamukeli. Ngifisa ukuthi nje ngokuhamba kaSiswazi asimbone uJesu Kristu ehleze ehlalweni sakhe sobukhosi, sizinikele kuye, ngoba siyabona manje ukuthi isikhathi sokudlala siphelile. USiswazi akashonile, uSiswazi akafile, she just changed the room, ngoba sonke akekho ozofa. Uma sisuka kulo mhlaba siyobe sishintsha nje ikamelo, ngoba ngale siyovukela ekuphileni okungunaphakade. Sizovala amehlo, sikhuleke sonke, simnxusele uSiswazi kubaba uNkulunkulu ukuthi akamamkele. Let's all close our eyes and pray for Siswazi. Baba wethu osezulwini nonguyisewe, Nkosi yethu uJesu Kristu, siza kuwe moyo engcwele nangalesi sikhathi. Siyazendlala baba phambi kobuso bakho, siyazinikela baba phambi kobuso bakho. Siyazi moyo engcwele sihlasile igama lakho, siyekile Nkosi ukwenza okufanelekile phambi kobuso bakho, senza Nkosi elungileyo ongafanelekanga. Kodwa ezwini lakho moyo engcwele uthi uma sivuma izono zethu, uthembekile wena ukuthi usixolele zonke izono zethu esenzile phambi kobuso bakho. Sigcineke Nkosi nangalesi sikhathi, uma sophuma moyo engcwele ngalesi sikhathi sesiye emalibeni moyo engcwele lapho sombeka khona uSiswazi. Qinisa moyo engcwele ubaba, qinise Nkosi isihlobo, qinise moyo engcwele uZandile athi ngokuhamba kamanga ayibone Nkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi. Bapheke Nkosi amandla okuma noma sekunje, kodwa Nkosi bazi ukuthi ngokuhamba kaSiswazi wena usenguye u-Alpha, usenguye u-Omega, usenguye umqalisi nomphelelisi ezimpilweni zethu. Sigcineke Nkosi usilondoloze nangalosuku lanamhlanje, sihlale Nkosi ebukhoneni bakho. Siyabonga moyo engcwele ukuthi usasigcinile, noma moyo engcwele siwafaka ama-mask, sanitizer, sikwenza konke Nkosi elungileyo. Kodwa yinye Nkosi into esahleli simi ngayo Nkosi, umusa wakho, ukuthi hayi ngoba Nkosi senze kahle, kodwa umusa wakho moyo engcwele usanele sonke. Yingakho ke moyo engcwele singeke sasuke ebukhoneni bakho, siyohlezi sihleli kuwe silibabazo lakho igama, ukuze Nkosi nathi kufike zethu izinsuku zokuphela kobomi sisebukhoneni bakho. Thatha ke baba udumo libe ngolakho manje. Sizophuma ke moyo engcwele manje sesiye emalibeni, hamba nathi Nkosi nasendleleni, iba insika yefu moyo engcwele, sizoyofika Nkosi endaweni yakhe lapho Nkosi sizombeka khona. Thatha ke baba udumo libe ngolakho manje naphakade, amen.
Asibonge kakhulu kumshumayeli ngelizwi athe wasipha lona eliduduza thina sonke kanye nomndeni. Ngizocela ozobongela umndeni ngoba mhlawumbe kungenzeka singakwazi ukuya sonke emathuneni. Siyibonge emathuneni mhlawumbe abantu abazophumelela ukuya emathuneni. Sizocela ndane abo
Siyabonga kakhulu. Sibonga izihlobo nomakhelwane. Omakhelwane kakhulu ngoba kuya kuthi mekunje omakhelwane bathanda ukuthi babe seduze kakhulu. Kodwa sibonga inhlonipho ngalesifo esikhona. Sitheme sichaza kahle omakhelwane basizwe akubanga khona ukuthi badlubulundele ngoba wonke umuntu uyasifikela. Nababenge asifani sonke. Abanye ke abangazisisi kahle ukuthi kuprotekta kanjani bebebona sengathi mhlawumbe bavinjelwe kodwa bachazela baze baba understand ake. Siyabonga yonke imthandazo nama messages okusikhamfatha sibonga neminikelo nako konke enisenzele kona. Siyabonga kakhulu Londiwe siyabonga Pinki Nonhlanhla siyabonga nabo bonke abangane nama neighbors ikakhulu ke besicela ukuthi umndeni kuphela ozoya emathuneni abanye bazoba khona lapha bazothola khona lana okuya ngasi okokusula nje umlomo ngiyabonga thank you.
Yeah. Venga, stop.